tukyankalanye eggwanga abankwana mbaddemu agga tukyankalanye eggwanga edi Wizzy
yeah kati onete kwa marap tukyankalanye eggwanga